Tinash, wane nzare here ndikuisire chingwa neti. Enda nayo mundisiro chingwa chekumagaro.
Ah, wati chii?
Chekumashure.
Chekumashure?
Hapasina chingwa chako. Wakwedya nemamba iyi. Kusikwa kugona kutaura zvakanaka. Nenda uchechiwe. Taura rudziko. What kind of man are you going?